yaha akhal geysan laha is ogaadan laha isku uur noqdaan laha aqal geysan laha is ogaadan laha isku uur noqdaan lahaa.